Why?
Why? Kabamba. Why? Why? Kodi anzanga mwamva, kodi anzanga mwamva, zomweza chitika kuno,
kuno,
kuno.
Kodi za chitika ndizorani uko,
zomweza chitika kuno. Okuli marilo,
kodi nindani wamene ya mwalira uko. Soli soli kabamba, soli soli kabamba, soli soli kabamba, oh. Soli soli kabamba, soli soli kabamba, kakale siti na mvere, ukuti udwala zorani, oh.
Kuli malilo ho, yanari jambe masiku yochepa, masiku yochepa, titawona chabe pa media. Kabamba wotwala kwambiri, tinango wona woimba nzatu, alikupeti saidi, ine ninasekula maso ndiwone, kodi uyu ninda. Ninango wona nikabamba, ninango wona nikabamba, jina nikwira mumutima,
Soli soli kabamba, soli soli kabamba, soli soli kabamba, oh. Soli soli kabamba, soli soli kabamba, kakale siti na mbere Kuti udwala zorani, oh.
Kabamba, 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 oh, 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 oh. Rest in peace, Kabamba. Nari wofunikira koma no kulipe petinga chiti Mulungu mwine ndiye amenazi ipempa mzimu wako kause mwamtendere ambuye kumwamba akalinde. Yes, ine ndine mpaya mbewa, inde nditu mwana wa mchewa.